Kule video, siza kuthetha ngeendidi zokutya okubalulekileyo kumama okhuleleyo nomntwana osakhulayo. Ukutya okukhuselayo kubalulekile ukuba kubekho epleyitini yokutya, kangangehafu yokutya esikutyayo. Oku kutya kukhuselayo yimifino neziqhamo. Oku kutya kugcwele iivitamin neeminerali ezinceda ukukhusela umama nomntwana kwizifo ezifana nomkhuhlane nokuhambisa nesifo sephepha iTB. Iziqhamo nemifino zikhusela namehlo, ziwenze abone kakuhle, zenze nenhliziyo yomelele, zincede nokusebenza kwesisu kakuhle imihla ngemihla. Ukutya iziqhamo nemifino kunganceda ukusikhusela kwizifo ezifana nokungaboni ebusuku nesifo somhlaza i-cancer. Xa ukutya esikutyayo kunesiqingatha esiyimifino, kudibane nokutya okunika amandla nokwakha umzimba epleyitini kamama, umama angaba nokuziva mnandi, ahlale enamandla, abe nomzimba omhle okanye isiqu esihle. Imizekelo yemifino yile: ikhaphetshu, itumata, ikeroti, ibitruti, ispinatshi, imbotshi, ithanga, iskwatshi, ieriti, itswele nebrokholi. Imifino ephekwe ekhaya inempilo kunemifino ethengwa sele iphekiwe. Imifino emninzi ayifuni kuphekwa, ingatyiwa ingaphekwanga, njengamakherothi ezingqunqwe zayimicwe, ikhaphetshu neitumata. Imizekelo yeziqhamo: iibhanana, ama-apile, iiorenji, ipesika, iinatshisi, amapere, idiliya, ivatala nephayina. Iqhamo ezifreshi zibhetele kunezithengwa zisetotini enkokweni. Lezi iqhamo zilungile kuba azinayo iswekile futhi kuzona kukho amavitamini. Iziqhamo zezona zimuncumuncu zilungileyo unokuzipha abantwana endaweni yeeswits. Ukutya iziqhamo emva kwesidlo endaweni yepudini nejeli kukona kulungileyo. Ukutya okukhuselayo kufanele kutyiwe yonke imihla kuba kuyafumaneka. Ukuze sikhule sinempilo, kufanele sizame ukutya iintlobo ezintlanu zokutya okukhuselayo yonke imihla. Eyona ndlela yokufumana ukhuseleko ezifeni kwiziqhamo nemifino kukutya iziqhamo nemifuno ezintlobo-ntlobo. Iziqhamo nemifuno ezinemibala eyahlukeneyo zineevithamini ezahlukeneyo. Ivithamini nganye inomsebenzi okhethekileyo ekukhuseleni impilo kamama nomntwana oyityayo. Ngako ke kufanele ukuba sitye imibala emininzi yemifuno neziqhamo epleyitini xa sinako ukuyifumana nokuba sinako ukuyithenga. Nokuba imali ingqongophele, ukutya okukhuselayo kufanele sikwenze into ebalulekileyo, siqale ngako ukuthenga kuba oku kutya kunezakhamzimba ezininzi. Ukuba ngumama kungaba yinto emnandi kakhulu, ingakumbi xa sihlala sinempilo ukuze sifumane ithuba lokuzonwabela nabantwana bethu, sibabone bekhula, bomelele, bonwabile. Khusela impilo yakho nempilo yabantwana bakho ngokuba utye iziqhamo nemifuno ezintlobo-ntlobo ezahlukeneyo.